I don't. kyerɛ nnwom no ɛbi ɛno nti mɛto kɔyɛ sɛ mmienu pɛ ɛne deɛ nase a yɛrɛnesi yɛ no bi de akyerɛ wo amen. Last one, not to the point, my point, your point. ejina mu akosisi ye bepo amen erade mache wani mwacha oh how we can believe but this one I'm gonna do it.